Dumelang metswallenyana, re tswela pele ka medumo ya Sesotho ebile re tlotla re ithuta matshwao a puo e ngolwang. Ha re mameleng ka hloko he. Ha re qala polelo, re qala ka tlhako e kgolo. We start a sentence with a capital letter. Re qetella polelo ka kgutlo. We end a sentence with a full stop. Matshwao a puo e ngolwang a punctuation marks. Ene tsena le tlo di hloka ho ya huile, ha hona mohlang le sa tlo a hlokang. Lekgutsi le qetedisa polelo e bontshang ho makala. An exclamation mark is used at the end of a sentence that expresses motion, high volume or shouting. Letshwao la potso re le sebedisa poleleng e botsang potso na. Is a question mark used at the end of a question? Yes it is. Ee, hlile ra e sebedisa. Medumo re tlotla re ithuta yona ke modumo tla. Le? Re a bona hore modumo tla. O kopantse modumo tle le l. Mehlala, tlwaelo, tlotsa, tlosa, ntlo, matla. Polelo tsa rona tsa mohlala, ka tlwaelo, tlotlo, o tlotsa borotho ka botoro, empa o tlosa bokhokho ba teng. Polelo ya bobedi, ntlo ya nkgono Mapalesa e wetswe hodimo ke sefate ka lebaka la moya o matla. Modumo wa rona o latelang ke modumo modumo o bopilwe ka medumo tle le mehlala ya rona tlhalefo tlhotlhora tlhahlobo dintlha polelo tsa rona tsa mehlala dikolong ho tlotla ho ngolwa ditlhahlobo tsa sephetho ho bohlokwa ho etsa dintho ka tlhalefo itlhotlhore lerwe lehlohong. Ha mookamedi wa naha a ne a bua le setjhaba, o hlahisitse dintlha tse mmalwa tse bohlokwa. Ebe re kena modumong. Modumo bopilwe ka te le tsamaya, tsietsi, tsitsa, botsa, tlotsa, ntsu. Dipolelo tsa rona tsa mehlala ya pele ke botsa motho a moholo lapeng na ntsu ke nonyana ya mofuta nngwe. Tsietsi ya ka ke hore ha ho ya tsitsa mono moo o emeng. Tsamaya o ilo ema moo ho tsitsitseng. Botsa mme na re tlotse eng hlohong hore moriri o se ke wa tsiripana tjena. Modumo rona o latelang ke modumo ts. Modumo ts o kopantse medumo e moraro e leng t le mehlala ya rona tshwela, tshela, tshokolo, tshidiso, tshomo. Ho tshidisa motho ha a utlwile bohloko ho bohlokwa. Tshela metsi ka dinkgong re se ke ra ba le tshokolo ha re a hloka. O seke wa tshwela motho e mong ka mathe. Tshomo eo re e badileng le mosuetsana wa rona e ne e le monate ka ho fetisisa. Thupello ya rona ya medumo e fella hona mona he metswallenyana. Ha re ikhopotseng ka potlako re nahana matshwao a puo ke a feng. Re na le lekgutsi, an exclamation mark, letshwao la potso, question mark, kgutlo, full stop, tlhako e kgolo, capital letter. Le tsebe hore matshwao ana a puo ha se a Sesotho fela puong e nngwe le nngwe le nngwe le tla teanang le yona matshwao a puo a teng. O lokile he baratuwanyana re tlatla re bonanang nakong e tlang. Le hopola hore mona ke teng mo re fumanehang teng marangrang a dikgokahano mme le hore thupello ya rona is available in PDF format as flashcards so you can continue with your learning and your teaching, I guess. O lokileng he baratuwa. Bye bye.